kwa baba eni da so TV so. Jume dia ebo a mebunu ame ya te chere se mase. E miye hu odosu nkwe nyankupon edoye. Na fin so a miye hu buta yente nyankupon edye ba asasi so. Jume dia Cornerstone. Enunu weni gusu a wushe. Iti me shaw sese weni jume dia yuwa. Like mami share na fin so komente. Me shre eni chebya ni edikote yi e kwe weye. Adisina yesu yefa yesu kristo na wo. Eni ya brabo bebo na asasi so no. Eni chebya ni edikwe weye. Iti me shaw sese ube kwa suwa. Amu weni edi adisina nechi. Nwo siye bibi efrim. Yesu kristo abrabo bebo ye. Ese fataminu umye nu se. Yesu siye bibi efrim. Nebe buwaye nso ewe ya abrabo. Ami yeti nyambo kron kron ye abrabo. Enu iti na me shaw sese dani denyi na ube shen da so TV. Jume diye Cornerstone. Nwe eti nye siye bibi efrim. Na wode abo obra. Mosonfo ama Homeda ena mini medie shie. Ene mini ya bema abet ajemai. Ewa menche ha obe bwa ame edi adisiano abreu. Unia bema mwa kwa obe jumedie isu.
Ile ama medie isu.
Lili so obade na da wema bibi aboko.
Emi ya dome me.
Yede unia mko pon ase. Eni adisiano etifia se mne dema yense. Born again. Born again. Born again be hwa sem ene ye kan wa he. Ye gura di sin ma e be me ate ase. So we are born again. So me ye born again ana. Born again no kra e fa de ho. Ye be wiade sin ano. Ye be hu ne pe se etre. Ene ne ye aba e wose ye de ye fefrim ne de e bo ye mbra. Ansa ne be kwa ye di sin ano sino. Me mo nwa be ma habit abon pa ye mra e be shade sin ano ase.
Ye mo pe. E do asin me tun fo ene de so kunya wo di amaye. Say in fine in bibi wasin. Yes, so pass a boy, and I intimate to us, mercy. Oh, we used to see the mountain. Amen.
Amen. Born again. Born again. When you're my baby, take us a born again cry as a Chinese.
Okay, I'm a mother. Oh, a single sound, dear mammies. Born again. Say, I cast a born again. I ain't nine you. You're not sitting in the moon. Say, I cast it will be a born again. If there's any popcorn first, no, I can hear you. Now, oh, so be a in you. But any idea was the same for says, when you. And it's a castle born again. Say, is a year translated by in Chicas, and my say, year will be full for now. And chess, yes, say, a year walk raffle for new, so be free to be a beginning, and could you ever permanent, and a castle be a corner year born.
Say, free to be a enium, a quarter be a papa, and let me be say, so be free to be a enium, a batty be a air to be a yim. But to be in your ma, or no, so I born again, and I go in there and come home.
Okay, I know them indeed, say,
be born again.
Come born again in pimping, diet, that you know, no dear.
You say, free to be a papim. I'll be a bonim, I'll quit to be a papim. Measure so back in to a seminar, my name, and say,
okay, into a seminar. You won't war, you henna, simpa. It's me, and such a chimon do no, a copim. It's a moon do me, and a copim do no. John chapter 3 verse 12 to 15. Making king. Na makamo film asem na manye ndia. E ben den na se makamo oso nsem no a. Mo begie di. Na obi mfun ko oso. Gidi ofri oso nsane ye no. Onipa ba o oso no. Na senye Musa ma o no so wo ese so. Sara na twa se o ma onyankopon ba no so. Na obiara a ogi no di no. In your damn amen.
Amen.
I say no. In addition, you know, if I am commobile, of course, so it will use Christo and Nicodemus in them. Then, when I use Christo, I catch Nicodemus say, say, come on, and some I was as you snuff some way and jane, dear. A bad damn book on a come or so and smile my head, my jetty. Now, I say no, use Christo as a senior moose, my one or so a serson. Sana unya kupon so ma unu Yesu Kristu so actually if you ask penny na ubi obedi Yesu Kristu edin onuna ubinya down kwa amane kra
onuna ubinya down kwa amane kra inti ene ya disyan born again eno huwa disyan enede yesyan mefasa kwenye isi machia hifuonyi na sedani denyi ninda so TV njume di ahodro kone son muguswa na moshu nya kupon onshamu na onyamu kese Nicodemus nuwe nipa benyi Nana tibia bene nu ogwo ma na wose Nicodemus kwa obeye born again.
Okay, ndase o asu musa de na. Nicodemus ayeka no asin. Meka ne se na onye nipa hunu bia keke. Na oye Pharisee ni. Na sa ebre no se ka se Pharisee ni a. Na Pharisee fo na omo ye nkofu bia omo su nyankopon asem no. Na omo ni Mose mara ni Israel mara no. Osumu shishie ni na omu ni na omu na omu di ji ufona ni efa saa osumu shishie ni nemu. Inti seka se Francine ya na yubia unimdi na osua die yi pa enu ntino se wote se sa Nicodemus ya oye farasini eko Yesu nchen akoko busebusa ne nsema ndi die pa se ebe otim nyara kakra because unti ase papa obi e woni ndi se obi e osua die se ena okoko Yesu na ase na okwakwaje nchenche bi ede efri no Nicodemus eko Yesu Kristo ebra na ade asa wanko no daylight se ne yehuni okono brade asa eno no woni Yesu Kristo edi nkomo okoye no se rabbi minim se wono yakopon ye de asoma wo se bra na afi be chirechire be yin free ye na mani huni na afi bewu edije in na ye nkwa na asema Yesu Kristo eka che ne se no kre no kre wo se ne se se obi en free in sum na ya wa ma like se obi anti ase na ya wo ne foforo a eni wo ntumi enhye ne yakopon ahini ni ana Nicodemus e ka che Yesu Kristo se ono no wanyini enu ti bede na ono panyini no etima akwohyene ma amiye mbiem ama ya sa wo fofo so eno na Yesu Kristo e ka che nse se me kamu efuma se na ma agye ndi bede na osoro se ma osoro se ma me ka che no me agye ndi enkyere se wo akwohye ma amiye na sa wo fofo na emu e kyere se sa wo ma wo kwen na ye bosu e wo nyankopon ho nkonkon na afi wo ba beye abode fofo ni na se ye bosu na se wo e wo Yesu Kristo na afi woni na asori e wo nkunndi na wo gya oboni ni na ana akane no ye wo gya ni na ato afi de wo be fa Yesu Kristo so ba ni bi ato ho so
na wo gya oboni ni na enti me ne pese me ye bona again obi pese ye bona again e kwen ben so na se nipa ndo fa so ye bona again
okay mi na se aha se no na Yesu Kristo hasin Yesu Kristo e ka asemi chi Nicodemus asana o kan ni se ye free nsu ne hunhun an bo osu a untumi nche ne onyankopon ahini mu enti na Yesu Kristo e ka bibi e fa osu bo se wo se o ma ho kwen ne bo osu ansa na watumi ahye onyankopon ahini mu enti wase musa wo busa me se wo pese ye wo foforo se wo pese wo ye nipa foforo ay kwen be so na wo be fa so a wo betumi aye foforo no Yesu Kristo e ka che ye ne Bible no e ka che ye ne se wo se na ye ma ho kwen na ye boy nsu foforo ye boy nsu e wo onyankopon ho nkunkun ne no ene nam so ye betumi aye abode foforo
eno ne nam so ne betumi amaya abode foforo nti enye se waka no anu keke se masesa megai kɔ no bɔ ɛna ayɛ de wo yɛ born again na mmom sɛ yɛde wo ɛhyɛ nsuo mu apue ɛne sɛ wayɛ de wayɛ born again ɔnyɛ bɛma wobɛtumi busa wo maka no ma no kɛkɛ megai bɔne makɔ sɔfo abɔ ma su nanso within me akoma ne mu no mengyee mu ɛda so hyɛ me mu a meyɛ born again deɛ
okay nsɛ ɛso bɔ no ne sɛ bi a wɔbɔ so no nkyerɛ sɛ automatically wobɔ so na Nese,
we are born again
as you see a Yesu Kristo in your bar, ubinyan in chain alco, and chessa. A subon ye first step or quay decayan, ye faso, a day, a poy ye huachi, or na fi ya phone uncle post by an a day, a tweet ye hosso, and untino, say a boy soon, and you say ye ten hour uncle and say ya boy so, oh, like ye sends on ye be a game, daddy, ya boy soon, a fina, ye by be fat. Me kan se ya fo nyankopon suban no ato yen so afi na ye ma yin suban ye ma ye ni ya se Yesu Kristo afi na ya obun pa yi afi na ya bisu a chere kunkun yi se ne be ya yin suban ni ye ni ebitumi ade ase Yesu Kristo na se ne ye kan no se born again etumi so adadi o ye ni ya e bi bi
enti akoma ne mu no hwe ho sakoni ma ne mu emu aye fan emfo bi ho asem enhwe akoma emkɔ sɛ sɔfomfam rensom emu wɔ fi daa bi ne mu bi ya akoma ne ho adwuma wie ye ni padwa ne ho adwuma ne ho sɛ wagya bibi em na ɔpɛ sɛ onyankopɔn ewu sɔ ɛsan yɛ de ɛsɔ no ɔtini aba aba yɛ de aba yɛ born again me da sɛ sɛ wagye bre ehwe adwuma de nyankopɔn enhwe no ɔnyɛ wo kɛseɛ na sɛ ɔsɛ adwuma de wani gye ho a like ma me hyɛ na afi nti comment me de onwa bɛ ma abɛta adwuma sɛ ɔbɛboa ɛma me de adesua no ɛbaye de ɛbɛsomo nyankopɔn hyɛ no ɔnyɛ ɔkɛse me a mede dwuma de ehu kyɛn me mede ane ama ho me dansa ne bɛfie adesua no kran ɛbɛbrɛ akoma ase nya bɔmpae yɛda wase nyametumfoɔ sɛ ɔme yɛtie wasɛmɛte se yɛsɛ ɔsɛ wobɛboa ye ne yɛtumi de ayɛ adwuma na sɛ wopie w'ahene ma ɔma yɛanyɛ yeraba yɛda wase sɛ wɔatie mpaebɔ adom nti amen
amen.